INumeri isahluko samashumi amathathu. Wathetha uMoses kwiintloko zezizwe zoonyana bakaSirayeli esithi, lilo eli ilizwi awise umthetho ngalo uYehova. Xa athe umntu wabhambathisa isibhambathiso kuYehova, nokuba ufunge isifungo sokuwubopha umphefumlo wakhe ngokuzikhanyeza, makangalihlambeli ilizwi lakhe, makenze ngokwento yonke ephume emlonyeni wakhe. Xa ithe inkazana yabhambathisa isibhambathiso kuYehova, nokuba ithe yazibopha ngokuzikhanyeza, isendlwini kayise, isebuncinaneni bayo, wasiva uyise isibhambathiso sayo nokuzikhanyeza kwayo, ebophe ngako umphefumlo wayo, wathi cwaka uyise kuyo, mazime zonke izibhambathiso zayo, nokuzikhanyeza kwayo konke, ebophe umphefumlo wayo ngako makume, ukuba uthe uyise wayithiba, ngomhla wokuziva kwakhe izibhambathiso zayo zonke, nokuzikhanyeza kwayo ebophe umphefumlo wayo ngako, akuyi kuma, uYehova uyixolela ngokuba eyithibile uyise. Ke ukuba ithe yenda inesibhambathiso, nokuba inokuphololoza komlomo wayo, ebophe umphefumlo wayo ngako, yeva indoda, yathi cwaka kuyo ngomhla wokuva kwayo, mazime izibhambathiso zayo nokuzikhanyeza kwayo, ebophe umphefumlo wayo ngako makume. Ukuba indoda yayo ithe yayithiba ngomhla wokuva kwayo, yasaphula isibhambathiso sayo esiphezu kwayo nokuphololoza komlomo wayo, ebophe umphefumlo wayo ngako uYehova uyixolela. Isibhambathiso somhlolokazi nesowaliweyo, yonke into abophe umphefumlo wakhe ngayo, mayime phezu kwakhe. Ukuba umfazi uthe wenza isibhambathiso esendlwini yendoda yakhe, nokuba uthe wabopha umphefumlo wakhe ngokuzikhanyeza ngesifungo, yeva indoda yakhe, yathi cwaka kuye, ayamthiba. Mazime zonke izibhambathiso zakhe, makume ukuzikhanyeza kwakhe, abophe ngako umphefumlo wakhe. Ukuba ithe indoda yakhe yakwaphula mpela ngomhla wokuva kwayo, yonke into iphume emlonyeni wakhe ngezibhambathiso zakhe nangokuzikhanyeza komphefumlo wakhe, mayingemi, indoda yakhe iyaphule, uYehova omxolela. Zonke izibhambathiso nezifungo zonke zokuzikhanyeza, zokuthoba umphefumlo, indoda yakhe ingazimisa, indoda yakhe ingazaphula. Ukuba indoda yakhe ithe cwaka, yathi tu kuye imihla ngemihla, iyazimisa zonke izibhambathiso zakhe, nokuzikhanyeza kwakhe konke okuphezu kwakhe, iyakukumisa. Ngokuba yathi cwaka kuye ngomhla wokuva kwayo, ukuba ithe yakwaphula mpela emva kokuva kwayo, yobuthwala bugwenxa bakhe. Yiyo leyo imimiselo uYehova amwisela umthetho ngayo uMoses, phakathi kwendoda nomkayo, phakathi koyise nentombi yakhe, isebuncinaneni bayo, isendlwini kayise. Amen.